I have a crush on you.
Ladies and gentlemen, boys and girls, manene namanenekazi. Good evening, Mzansi. Hello, hi, and welcome to yet another amazing episode of I Have a Crush on You. We are still on season 2. My name is Sinenene, but of course, if we be happy as emhlabeni, then you get to call me uAunty wama 2000. And today, I'm out here in Durban, njengenjwayelo. I'm looking fly, I'm looking lovely, dressed by Slavery and Friends. It's an online thrift shop. You can check it out on Instagram and Facebook. Bakhona online. If also want to order your own clothing items. Okay, njengamanje ngila a beach, right? Kuno puti ongibalelile on the show, and he wants to pursue a relationship I elevate further. So he's here to take out his friend, but ufuna ukuphuma kwi friend zone angene kwi relationship zone. Angazi ukuthi kuzohamba kanjani, but you can follow me as we check it out. Don't forget to also follow Select Africa TV on all social media platforms. Now let's go. Sibheke uthumthitha bayamfaka. Noma bayamkhipha, bamkhipha kwi-friend zone, bamfaka emjolweni or kanjani, ngilandele.
Sanibonani babukele emakhaya, igama lami ngu-Asanda wakacele. Ngibhalele la kusho ukuthi ngikwazi ukuxhumana nomngani wami. Ngoba ngifuna ukuthi sikhulise ubudlelwane bethu kanti sabangani. Manje sengifuna ukuthi sithandane, sijole, ya, injalo nje.
Okay, so umngani wakho lo uba igama lakhe?
Umngani wami igama lakhe Amanda. Ya, amantokazi enhle nje, i-dark beauty, ya, injalo.
Yena ngoba sila wazi ukuthi sizowenzani.
Yazi ngimfihlela induku emqubeni impela. Njengoba ngila nje ngifuna ukuthi cha ngimbonge nje nge-friendship yethu, kodwa ke yena akazi ukuthi lasizeleni.
Uhle lokunye.
Ya, ngimhlele lokunye.
U-Amanda nazelanaphi naye? Futhi kuphela isikhathi esingakanani nabangani?
Hayi, yena uAmanda iyintokazi engimazela esikoleni, futhi nje sengimaze iminyaka engaphezu kwa 10 years sazana nje naye sukela high school kuze kube manje impela.
Okay, so yini oyibone ngoAmanda ekwenza ukuthi ukhethe ukuthi awusafuni ukuthi abe umngani wakho, usufuna ukuthi abe i-girlfriend yakho? Ubone nje kuyena mhlawumbe kuchazile ngaleyo ndlela ukuthi usufuna ukuthi abe imama lakho?
Amanda uyintokazi enesimile yabo, enesineke.
Eyi,
yabo nje i-dark blues le, umuntu nje ukuthi yabo umthazi nje umbuyise ekhaya. Umuntu nje okwazi futhi ukunakekela abantu, uthanda abantu nje uAmanda.
Utheni kacithi? Manje ulindele ukuthi uAmanda ayithathe kanjani lento, because yena wazi ukuthi nabangani. So uma ucabanga uzomphatha kanjani noma uzokuthatha kanjani ukuthi wena usufuna ukuphuma ku-friend zone, and yena wazi ukuthi nje you are like a friend, like a brother to her.
Ey, yazi isifiso ayithathe ngesandla sokudla, ngoba uma ithathe ngesandla sokunxele kuzoba nzima kumina impela. Ngifisa nje ukuthi yonke into ihambe kahle kumina ngakwelami side, ayithathe ngale ndlela nami ngicabanga ukuthi iyona.
Okay, asingabe samosha isikhathi ke, asihambe siyombona ukuthi uyithatha ngesokudla noma ngesokunxele. Mhlawumbe nayo uma ukuthi uyithatha ngesokunxele uzosala sithola ukudla. Bo!
I have a crush on you.
Welcome back, Mbukele Khaya. You are still watching season 2 of I Have a Crush on You on Select Africa TV. I am your host with the most igama ngusinengwa kanene, but of course, if we be up here semhlabeni, then you get to call me under my 2000. And ngihleli ne 2000. We 2000 vele or look young nje?
I only look young. Ngisona 2000 mina.
Utangisele wena wakwabilona
yini? No, ngithanda lo 2000 because abantu abaningi vele bashezi beshanjalo kwi-table. Sithi it's okay.
But that's a compliment because it means you look younger and kusho ukuthi noma jeans
amanje. I am so happy. Ngiphethe kahle and futhi nje noNkulunkulu wavele wathi nje ngiyakunika umzimba.
Imnike, okay. Amanda, please just introduce yourself to ababukeli, and then just so you understand why we are here, ngicelwe u-male bestie wakho uAsanda for me to bring you on the show. He just wants to appreciate you for being a great friend. So ungicelile ukuthi ngikulethela on the show so that ezokunikeza yona le appreciation, akunika ama-flowers akho while you're still alive. But before we get into that, just tell us what's your name, where do you come from, and maybe also touch on ukuthi noAsanda, how long have you been friends for?
Okay, sanibona babukela emakhaya. My name is Amanda Bambo, njengoba sesishilo sesi. So no, asande siyazana nje from esikoleni. We've been like friends since day nje. Besizwana kakhulu bes angazi ngathini. Like abanye abantu beze bedide ukuthi mhlambe there is something eyenzakalayo. Kanti nje just that ukuthi mina naye singochomi. Azikho izinto la la kumele engimthinga khona umngani uhleze khona so.
So mawuthi nazana esikoleni, do you mean primary or high school or tertiary?
High school. Because ngathi mangifika high school nje uyena umuntu esakwazi ukuklikha naye because uyazi high school ukuthi abantu basuke sebeyibona sebebadala yabo. So yeah, yena-ke kwasho ukuthi mina naye sakwazi ukuklikha yonke into yaba right. But nje yeah.
Abantu benu, do they not mind ukuthi wena i-male best yakho asanda naye i-female best yakho wena? Because I know in a lot of relationships abayifuni-ke loo nto ukuthi ngithola nawe wena une-male best, nawe ngithola nawe nawe une-female best. So how does it actually work? Njalo umuzo uthola i-boyfriend entsha kumele uyichazele ukuthi hey, nginomngane engisuka kude naye asanda kanje kanje, how do they take that?
Yo, yeah, it hurts because kumele umuntu uqale phansi ke manje ukuthi ndithame sakushayela nje ukuze iy'nkinga zingabi khona. Mina kunomuntu okanje kanje kanje kuba hard because wonke umuntu akukho lula ukuthi like umfana ekuthe kuthanda aphinde futhi azo-understand ukuthi like khona umfana embeni khiphane naye yabo enziwana naye
yafonelana
nenzani lutho. Ya, yena uyasola ukuthi ngithi no, like you can trust me, ifoni yami naye you can mubuka nawe uyabona ukuthi akukho la sisendelana khona o-hard nanana. Just that ukuthi nje sabangani la omunye odinga khona omunye uyade because sisuka kude yabo siyazana kanje.
So basically he's like a brother to you.
Exactly.
Okay, Amanda, let me not waste this call because Asanda is waiting. Into yeni arayama ke, by the way, Amanda and Asanda.
You
can see into yeni ukube ni relationship. Bengzo tumele ntolo mtuana name usisanda no mu ayanda or something.
Oh yeah,
to keep
na.
But it's cool because the guys are just friends.
Yeah.
So he's waiting on the other side. Ufuna ukuthi akappreciate and I'm bringing him through right now. So enjoy your friendly dates with your best Bumba Wemnyaga.
Yeah, man, it's been years.
Alrighty, you stay tuned in. We'll be right back. Sengbuyano Asanda, also appreciator, Amanda.
Hey. I'm so
happy. I'm right, Mkone.
I'm
right, Mkone. I'm right.
I thought it was a fire. Ah, right. Thanks so much. It's been like yo, yes.
Uy lo mngane akho usimthembile
wayesimthembile. Yeah, usakhona simthembile. Yabo nje ngathini ngahlangana naye etown. Yebo, uyamazi ukuthi uphaphe kanjani?
Hawu ngiyamazi.
Angiscreamela like ungibonisa nabantu. I'm like, kuthalani manje lana?
Wachitha utshola labantu lapha ka Max lo. Kodwa asidluke lapho uyazi.
Yeah.
Yazi kunento serious la mnganami ngifuna ukuxoxela
yona. Ah, uthanda ukungibiza mase usuneyinkingi. Ah, uthanda ungikhumbula mase usuneyinkingi. Ingakho akubalekela ngaye goal.
Oh. Siyangibalekela manje ngoba sezi right izini.
Ngiyadlala mnganami. Bengikhumbula uyazi nje ukuthi esikoleni hawo mina nawe.
Hey, plaza esikoleni.
Ah, wewe. Asolgishi chance nje ukuthi
sine. Ngikhumbula kodwa lentombi yami leya unosipho lo.
Unosipho kwenzakala ngaye ngezwa kuthiwa ngazi ukhulele jikijikijiki. Hayi bo, unosipho akanangalo kwenzakalani unosipho. Usahlala ngakini?
Angifuni uba kuxoxa nosipho, ungeke ngaye. Asixoxe eyethu yabo.
Yaothi
ngiyiphuzele ithanga le.
Hayi kodwa shame mngani, ngaze ngakulinda-ke. Ukwenzani vele?
Cha, ngifuna ukuxoxela ngenye into labo. Yabo mngani wami nje sisanesikhathi eside cause nawe uyakwazi manje ngifuna ukuxoxela lana ukuthi yabo isikhathi esaze ningaso side kakhulu
and eside like abanye abantu abo asifiki lesi sikhathi kwabanye abantu abantu bayaxabana
manje
I'm happy ukuthi ungibizile like celebrate nje friendship and stuff yeah
kodwa le nto i-serious yabo serious
manje waba serious kangaka kwenzakalani
cha ngikuthi le nto angithi uyazihlezi singcokole
yeah
kodwa le ngizoyisho la ngifuna singayincukula yabo
amande phela nami ungishintsha imood yami yabona ukuthi like ngi happy kade ngakugcina yabona manje mase usuba nalobuso ungenza yabona give you worried are you okay
cha le nto lena ukuthi yabona mngani wami befihlo le ijulile kakhulu yabo yabo angisikade sazana eh ndiwakade kisazana ngigcine nami singinemizwa yabo e developer ngaphakathi kana mngani ungasini ungasibi
yabo
ukuthi nje kade ngangikubuka mngani nami noma sihlile yabo nje besingasekuthathi njengomngani wami
mangikhuluma imaku serious phela ngiyakwazi wena ube nesikhathi sokudlala nje uvele ufike ukujoke nje kwenzakalani
serious mhlawumbe uzocathile ile bhoko endlela ukuthi ngiyibeke la
last time I check data uzama kwenzakalani manje ngozama njengoba usuf catch ama feelings usukumina like really hayi
uzama kwakuyisithikaziso lesiyabona
njengoba nani lokhu ngixabana nje ungangitshela ukuthi nami igama lami lapho phakathi njengoba nani buye nixabane nje nozama nami ngize ngikufilele bad kanti wena uyazi ukuthi ubuye ingabe ngabe njalo igama lami liyangena lapho
cha lona liyangena kancane liyangena
uzongizona ke
liyangena ngempela wabona nje mangikuqinisa
nami ngikuthembe kangaka ke kodwa ke
cha phela mngani wami imizwa nawe yathiwa iphakelwe uyawazi
ya ngiyazi vele ukuthi hayi ayiphakelwe kodwa manje useriously
ngiseriously
yo mina abo angifuni ukudlala ngawe khona umuntu engithandana naye ngiyazi stress njengoba ngibe ngixoxele ke vele ngayo sawuyena vele lo yakho so nje njengoba nginezi stress angisifuna sini ayifuna ngi drama yabo la ngikhona anxiety yonke into heart attack
ingawo ke ngisho ukuthi
nje stress isiningi lapha yana manje ucabange ke nje mina nawe abantu bazothola ukuthi vele sina silokho sithi ukuthi vele kade bayiqala le nje yebo nje yonke
lonke cha na ngisho kanjalo wena ibuye ngale ndlela ngithi wena uthi la ukho ne stress
yeah
mhlawumbe mina ngizokukhipha kulesi stress leso
yabo yazi ngithuswa indlela o serious ngayo and u serious ngalento le yayo
cha angithi yabona ukuthi ngi serious nawo ithathe serious
okay yazi angazi
amfisi
yamhlabhe ngisho kanjalo because ngiblank bengayitshela ukuthi out of all people wena nje ungasho leyo nto ucabange leyo nto ufile ngaleyo ndlela leyo
nakho sengishilo
emvaba zonke izinto hayi bro come on
cha sengishilo wena ke ubengifisa ukwazi ukuthi wena kuthini kuwena mangisho kanje
mina nje I still take you like a friend kodwa ke ay asaz ngoba angisidingi stress like serious nanokuthi yabo abanye abantu bazobuka engathi manje yabo umune male bestie or female bestie sezobe ngathi mhlawumbe khona izinto ezenzakalayo
yazi mina kodwa ngithatha njengani ngithatha njengoYesu kodwa wisho ukuthi wena ngaphakathi enhlizweni yakho likhona lothando nalo
uyazi vele ukuthi ngiyakuthanda as umngani
wami so yabo into engiyishoyo
Hey bose phela kanjani ngempela ke lapho kodwa ke nje
yazi
it's like a trip ngathi ngiyaphupha
hayi kana uphuphile ngani yawethu ke mntakwethu awukuphile impela lento
esikho uzungibizile nje lana okay bungangifonela ingani ke mhlambe ke mhlambe ayiboyi la
cha nabo into oyikhuluma efonini iyake ingathatheki serious kana ingcono uma uzokhuluma umuntu umbukile njengoba sikhuluma manje
futhi ke vele wena uyangazi ukuthi mina ngithathela stress afuni
ingawo ngibizile
ay ay ngiblankage like sizokhuluma kodwa ngoba vele
awu ngazi mina wakwami awu sizokhuluma futhi chaza ukuthi phela i second date ikhona makungazi all
right
ikhona shukuthi olaba ama ex akho lawa siyawachitha nami kwami ngiyachitha namhlanje
wena ungachitha kwakho because wena vele lento le ufike uyazi uready nanani mina uyazi ukuthi mina on my side njengoba ngitshela ukuthi kusayena lo yawo noma mina owakhe kodwa kusayena so nje singayibeka kanjalo ukuthi okay like sobona
Oh, shuthi singayicathula kancane le kancane kancane.
Maybe, maybe.
Awu madoda, awusuka nini madoda? Ngadla mina wakundisa. Awu hey.
Inkinga yakho ngiyakwazi vele u know nje awukaze wabe.
Angithathu no.
Ngiyakwazi. I know you from Priyogi, wazi kahle nje.
Angithathu
no. U know akaze kwabe into yakho.
Oh, hayi ke ntokazi kusho ukuthi
uvele nje wakhetha nje ukungithengela nje.
Only this sancane lokho.
Ongiyathuka phela uthi imbali ke mhlambe as a friend ukuthi ha umngane wami lokho engacela o chocolate.
Oh hayi abona nje bese uthi ekukhona second date
kukhulu. Ngikhumbula on my birthday awuzange uzosende ngisho ukuthi ndi happy birthday. Kodwa uyawazi ukuthi namhlanje and angazi ukuthi ngifikele nami ngaze ngathi hayi okay.
Okay manje ngibambelele loqhubu.
Cha akusona niqhubu ukuthi manje umngane wami hawu kuba bonke abantu phela ngiyazi wena unyaka nonyaka uyayikhumbula i-birthday yami.
Hayi kanti lokhu kusingalungisela.
Right.
Kodwa phela musu kuphema mina aziphema ba. Le mali umuntu lo okwakhela stress. Ingangisi lo muntu lo nje ngikhona mina.
Kodwa ngikutsheleleni.
Ngiyeke lo muntu ngikhona mina.
Hayi ngiyakuzwa.
Yazi mangikubuka lento yethu mina nawe ingaba yini. Ngoba uyayibona lento lena uAsanda uAmanda ukuthi yabo iyahlangana. Ihamba kahle. Mhlawumbe wena uyibona ukuyibuke ngicabange le.
Yazi leyo nto leyo ikuyashiwa futhi before kathi hayi ngoba uAsanda noAmanda. Cha, phela uAsanda noAmanda ingakho sohomi. Mela sithole nomunye futhi uthomi futhi ozophinde yabo.
Hayi.
Lokho ikhamba labo Angel lapho. Kuba uAyanda uyibona nje into kanjalo.
Hayi hayi, si right thina sikanje. Yabona nje ukuthi abantu bake bayisho le nto futhi khona into abayibonayo kuthina sobabili.
Kodwa ngiyabona ukuthi abantu laba besisola. Yho sabantu babesola manje bazoyibuka engathi shuthi vele labantu laba hayi ngoba bebayabangani
sina sisuke sijabisa
bo vele vele kahle kahle kade yaqala lezi yabo ukuthi manje ubenza ukuthi abantu bebe nalento ukuthi shuthi thina besivele sifihle kanti thina sabangani
angithi vele thina masiyenza lento sobe sijabisa bona izifiso zabo ingawo ngithi nje wena vele uvume nje kahle
hayi we Asanda wangihlula yezwa
sengikuhlulile
hayibo
ngempela awungazi nami awu
How is it going?
You're back.
Mangikhuluma iqiniso nje intokazi le hayi. Yayibona nje nawe ukuthi iyavuma. Phela usekusele nje igobe kancane. Suka phela ugotshuswa manje. Manje mase uqinana nje awugobe.
Imi vuma imose ubuthe uzom appreciation.
Ibuye yashintsha phela le yokuthi cha. Ishintshe indleleni.
As a muntu nje avele nje hayi bandle
so
shintshele njengotshwala esiswini
are you willing to change friendship into a relationship or and you said you are jolly most
exactly
so now what
so yona level esangithusa because mina ngazuzama mina so mase athi angazi kanjani njani nozama wakhe yabona nje is
oh yazi ngicabangisa nike nihambe mhlambe komaritzburg kanje ethawini mase bethu asandu abanda ungamshiyi kodusa abanda abantu
but yibona lonto leyo uyayibonake lonto le iyona kade ngemtshelayo
ubusy naye la
okay wait so what made you decide ukuthi ukhuma friends zone yini ekwenza ukuthi ufune ukuthi manje ube boyfriend yakhe
eh yabona sesifama masikhuma iqiniso ngangivele ngizenzisa kwasekuqaleni ukuthi abumngani wami kahle kahle ngangifuna vele ukuthi abe intombi ya
So you guys have been friends for how many years since high school? How long has it been? Plus minus 10 years?
Exactly.
Over 10 years?
Over 10 years.
So this whole time you are pretending as if you turned out as a friend, but when I deep down you have
to... Yazi kubuhlungu kanjani ukuphila impilo engasiyona yakho.
Why would you do that? Why did you not just tell her from the get-go ukuthi ufuna be girlfriend yakho?
Yabo mensayi ingane uyakunganaki yabo. Kodwa mase sithambe sikazi bona ukuthi no yazi nomuntu right for me.
Ayikho into engayikhuluma njalo naye mekukhona umfana ongishelayo ngifuna advice kuyena mekukhona umfana engithanda naye ma exami wayawazi nje wade ngitshela ukuthi ngizokho I'm like yazi nginamanje angikhole ngathi uzothi nje ngiyadlala
so what are you deciding are you ngiyazi ukuthi ushoko but are you actually going ahead with the proposal yakho ufuna ukumkeep as a friend
nje singaba bangani for now nje kade ngichaze indaba zokuthi mina uningi stress enginaso yo and nje abafana nje ngasho ukuthi abafana baborekile so naye mase sengimbona njengomuntu ongathi uborekile
but would that not ruin friendship ukuthi yena usethewa sekufuna sekuthanda as a girlfriend
sengizoba nzima phela manje cause nami sengizohlala ngibe nalokho ukuthi lo muntu usengenza action
Ima kumuntu wakho mase buka le episode uzothini ngoba uhlezi umqina ngalomfana omnganakho oh baby I swear nothing's happening you can go through our chats umnganami lona akuphela
now yabo njengoba nje njengoba ufika ngisakhuluma le nto ukuthi abantu manje kade bevele besola sebezobuka engathi manje besivele thina sifihle cause mina bengi honest kumuntu wami ngeza ngikhola manje bayithatha ifoni yami iyabekene ifoni yami leyakhe nami ngiyakwazi ukuyiphatha so ngazi ukuthi yonke into iright cause masikhuluma ayikho into angayifica khombisa ukuthi yabo So, angazi.
So, when it's a no from you?
For now, I'm not sure that it's a no.
So, now since it's a no for
I still can, guy, as a friend, Dinji. You get this
out as a friend, I'm a new friend. So, when the journey, how do you think things are going to go now that she said she only loves you as a friend when I got her on the other hand?
Oh, my God.
I'm going to go to the other hand. Bengithi ngizohlala esipini sokugcina.
Kanti isipini soshaya wena okugcina.
Eh yabona nje. Eh. Yazi makuthuzi ibhaze ngowakho.
Ngoba makwaza yini?
Hayi.
Sesihlangabezana neimpila yethuzi.
Wait, so now yonke leminyaka uthanda yena, but uyawashela amanye amantombazane ubatshela ukuthi uyawathanda. Ujone nawe and kube ngazathi uyawathanda nize zihlukane.
Ngokubuka kwami kusho ukuthi be pretenda nakhona.
Usuke wenze njani? How do you tell someone ukuthi uyamthanda ube wazi ukuthi inhliziyo yakho ilaphaya? How does it even feel ukuthi uye naye ku date was that into ufuna as umuntu wakho not as a friend?
Eh yabona manje siswami ngithen ukunzima bekuba nzima nje
uchat street
yeah hey angisazi yabo nje emva kwalamaza washilo lana hey sengiphelelwe nami angisazi
yima ubulindeleni
but ngisathi ngizobuza ukuthi but surely in knowing ukuthi
ubulindeleni
possibility ukuthi ngathi yes possibility ukuthi ngathi no so I would like to assume ukuthi mhlambe this kind of space the disappointment because you kind of sort of knew ukuthi
ngenze ngizofalela ama camera kungangitshela efonini yabo manje nami shothe ngicabene nomuntu
yazi besingekho isikhala salodwa besingekho hayi bengithembe
ingoba phela uyangazi ukuthi vele umuntu uyaboka njena vele kodwa manje hawu
azibekile
ngikhalela kuyena sengizokhalela kuba manje
awusenawo shothi mbizi
nginobhuti phela mina mangibona yena so manje I don't understand ukuthi
awunda ama best amantombazane
I do
so phela kuona
yazi into encane ngokuba umuntu like omfana uyakwazi ukuthi okay mekwenze into kanje because abafana banene izindlela zokukhuluma nalawa ama language abo nalezi zinto zabo bezama ukusekela so yena bekuba ezothi okay mekwenze into kanje yabo ngimbuzeze awazi ukuthi yabo bese ngiy understand ukuthi okay shothi kahle ngimla
so the perspective from the other
gender exactly manje ke
I complaining ngokuthi usungaze umlethela ama camera why did you think you guys are so close and you guys are best friends why did you not tell her uhleli naye yedwa without involving I have a crush on you because uthakala ngayo manje ngeke ungaze umlethela ama camera kuwena did bringing ama camera also raise up ukuhlamba ama system ehlela abantu uzokhona
yeah bona kunjalo bengitshela ukuthi yabo uma ngenza kanje ngalendlela leyo ukuthi ngibeza ama camera bonke sibuke umhlaba nje bengitshela ukuthi hayi uzoba nalo
ukuthi awu mina uyangithanda uzofuna ukukhombisa umhlaba
uthanda mina bengifuna lokho phela ukuthi cha abone ukuthi
uzomshonisa
eh ah njengoba sekunjena nje
awazi
uzobona kodwa inhliziyo yami saphoxekile angikwazi ukukhuluma xa siyabona nawe ngazi
This is me washing my hands. Ngizanga zami ngabafana. And abafana bathi ukuthi kube khona manje ukugeza izandla zakho. I wash my hands.
Kwa mina ngishaya azikhali. Like I don't understand zangalanda.
How do we end this? Are you going to think about the proposal yakhe or you've decided already? If you think about the proposal yakhe whether that give umuntu wakho, wena if the proposal goes south, then what happens to your relationship with the current girlfriend? And what happens to your friendship nobabili if uyavuma uthi yes she will be your girlfriend then how do you make that switch from friend to partner I'm just ngifuna sivale but it's valid with the perspective yakho ne perspective lakho.
Okay. Yabo nje kube bengazi ncane sifake izifonyo yabo. Cuz manje umuntu wami mayibuka yonke lento le. Ngeke say understand nokuthi akaze kube khona lutho phakathi kwami naye.
No, but kade usho from the beginning ukuthi wena you've been seen as a friend. So I don't think umuntu would have an issue with you ngoba wena you've been transparent. Mhlawumbe ngabe
ingakabafana ke yabona nje bazothatha ngale ndlela. But mina ngokwami nje ade ngisho ukuthi mhlawumbe ngizobona angithembisi lutho futhi nalapho. Cuz njengamanje
uzokhatha nomuntu wakho ukuthi usathi uzobona.
Cuz ngiblank kwanami. I'm shocked ukuthi kwenzakalani lana. Cuz uyazi ukuthi ngibumuntu wami. So yonke lento le iyangithusa kwamina. So nje a
sometimes ngisikhathi ngana nomuntu wakho.
It's been years cuz nayo uyazi it's been like 8 years now.
Oh, nomuntu olastayo vele umuntu long term in friendship.
So kushuthi ubuka naleyo nto ke naye ukuthi oh ngoba nakho mhlawumbe angazi noma uzame mhlawumbe uphelele endleleni no.
Uzama
sentho lokuthi ngana. Eh yabona uzama ngathi la ku 6 years silala la ku 6 years impela. Eh
uzama mina ngiyamzwela kuba bonke abantu esikhuluma ngabo la umuntu engicela kakhulu uzama. Awusamthandi ngoba wazi ukuthanda.
Eh uzama unezakhe nje engayiqonda.
Na unezakho.
Eh ezenza nje ukuthi
bahlukana bayabelana bayahlukana bayabelana.
Eh njengobesho.
Why did you not tell Uzama before you came to the show? Uthi Zama, I'm about to go and ask my best friend out. Ufuna ukubuntu wami. So mina na into eyithayiphele. So imagine Uzama is watching this episode right now. She's finding out on national television ukuthi umuntu wakhe akasayishaye ngayo. Wena owamshela ngithi manje awusahamba uyomtshela ukuthi haye ube ngangikushelela wona. Singaqeda. Yimo wayiqala lezi zinto siqede ngoku qala enhle. Why did you not tell her before you came? Cabanga usezo fanda TV ukuthi wena
yabona ukuba ngimtshelile uzama ngabula manje bengibalekela lokho yabo lo muntu angazi noma uya ihack ifoni yami ukuthi angithole la ngikhona no yabona ukuba uzama ngimtshelile ngabe sefikile
lahlanya lo ayisho mina like I understand about mina to be honest mina nje ngisambuka njengomngani ngisathatha njengomngani. So nje angiboni nje like something part kwami na bengayitsheli nje futhi because uyena bhuti wami yena umuntu engikhalela so yo sengidlalele wena nje kahle kahle sisi ngoba manje
otherwise ngoba usuke indlela neqiniso
yo.
Okay, speaking of which I'm actually indaba yenu iyang iyangizambathazayiza manje izwa ngathi ngiyoma. So let's go on a quick ad break. I also need something to drink because honey this is so heavy. The tension is beyond me, right? And you cool this. So I'm thank you so much for your time and for availing yourself. So yeah, so we'll say super singers now. Over manje ngizothula lengenxeba lehlangana ngehlanga phela lithi coach beer to solo.
Yeah, sengukhalela kuona.
Ah, idate namhlanje ngisho ukuthi ibe right kodwa manje ungiphoxile. Cuz bengimthanda njengomngani. Ngimthatha futhi njengomuntu engathi nje mina naye soqhubeka ubhuti nosisi kodwa manje njengoba sefuna uthando yena hayi ngiphoxekile ngempela and aza ngilethela ama camera phambi kwabantu nje sebukanise ngami nje ingathi ngintombazane ey kodwa ke kulungile kushuthi indlela azizwa ngayo. Yeah,
ukuzala kwami nje kube inkinga kakhulu kodwa ke ngiyajabula ukuthi ngiwazile ukisho le lade ngiyifisa kulo mntwana. Mangikhuluma iqiniso nje cha ngiyajabula ngale date.
Ngingaba naye i second date but uma ukuthi yena uzokwazi ukuthi ayeke nezinto zakhe. Cuz okwamanje angakayi feel engathi ngaba uthando. Mina ngisaxaxazise ngabe into eningi uthando. So nje ngisamthatha yena ngifuna sibe abangani. Mhlambe ke sengibonakala kodwa nje ngimboni njengomuntu engathandana naye.
Ngoba kusuku lanamhlanje nengxoxo yethu cha. I second date yona njoba adishile umntana umuntu uthi sasazicabanga futhi ikhona i second date ngiyacabanga impela uthi khona uyabo uAmanda futhi lokukhulu kakhulu ngisengithekene emoto phela bengazi yena yabo manje ngiyahamba nje kusha umoya la izathu ulwandle yena uphuthelo olukhulu kakhulu nje ngoba ngumuntu travelayo mina bengizo travela naye nje ngihambe ngishaye indawo naye uphuthelwe nje kakhulu untokazi lena kodwa ngoba uthe sizoqhubeka mhlambe njobe thayikona usazocabanga hlawumpheke sizohamba naye masingihamba ngoba kuleso hotel zayo ngiyale eKapa eh hamba ngayo nje ingqovu le
nokuthi uthanga imoto eyakhe kugcineni like umuntu uma umthanda mele kusuke kujuleni kwakho
Because umuzothi umuntu uyamthanda kanti umthandela izinto. Lezi zinto le moto leyisangashayisa end up ngelinye isuka ayisekho imoto. So njengoba uzela imoto seliphelele uthando lapho. Siyaphuleka inhliziyo yomunye umuntu. So nje omunye umntwana ngifuna ukuthi azafike kuleyo moment leyo. Nginendaba kakhulu kabi naye.
Ngakusho kuAmanda ukuthi engikushilo namhlanje ngithi ngicela nje akuthathe serious ngoba kusuke kujulini kwenhliziyo yami impela. Angeke ngiqambe amanga ngithi nginothando lakhe ngibe nginalo uthando lwakhe.
Asande, ngijabulela ukuthi ukwazile ukuthi ungibize noma ke benga expectile whatever you said. Kodwa ke ngihappy ukuthi after a long time nami ngikade sengimuvini wathi ubonile ukuthi vele bengingasekho ngala eDurban sengihlala eGoli. Kodwa ngakwazi ukuthi nami ngikuhloniphe njengomuntu ngafika. So nje ngifisela konke okuhle empilweni and futhi I'm happy ukuthi usunemoto. Nje ngathi nje uma uyibona le suka ekujuleni kwami ukuthi sabangani njengoba sabangani qhubeke njalo kungaphela umngani because lo ukuthi ufuna sithandane angiboni ukuthi it's gonna work so nje yeah.
All right, Mbukeli, that is how we come to the end of this episode of I Have a Crush on You. It is season 2 and indaba kaAmanda noAsanda engiphathi kahle yazi ngicabangisa ama TikTok video alabo bhuti laba bathi ish man. If you also would like to get connected with anyone, ungasabukusibhalela on the email address down below and we will pull through for you. So whether it's someone you want to befriend, someone you want to work with, someone you'd like to date, someone you'd like to propose to, but we are here for you. So write to us and we will pull through. Okwamanje, please do not forget to subscribe to this awesome channel on YouTube and also follow Select Africa TV everywhere on social media. Siyahamba-ke njengamanje because it is a wrap from myself and the team. Much love. Thank you so much for tuning in. Till next time, igama lami nguSinengwa Kanene. But of course, if we VIP asemhlabeni, then you get to call me Auntie Oma 2000, your host with the most or your MC with the bestie. Bye.
I have a crush on you.